abusuafoɔ mo makɔ aba ɛba Susan Media Project so a Onyankopɔn ɛde akyɛn yi ɛne aba bɛpiem ɛwɔ Sunyane West ɛbono mantam mu ɛkora ɛde domase na yɛba bɛfiri Snit traffic light no afɛm akɔ akɔpiem ɛwɔ kora ɛde adantia na ɛsi yɛba bɛhwɛ domase kuro no mu ne akɔhwɛ kwatiri kuro no mu ne akɔhwɛ adantia ne ahwɛ ɛkwan so dwumadi a ɔmoyɛ no mpɛmpɛn so a akɔakɔduru yɛde kan atwa afiri soro yɛtwa afiri fam so so a yɛde yɛhyɛn no ɛfaa mu ɛna monka yɛn ho yɛhwɛ mpɛmpɛn so a dwumadie no akɔduru na ɛsiane sɛ ɔmoyɛ kuro no mu akwan no nti bridge ɛda aseɛ hɔ na ɛsɛ ɔsane St Mary school mu hɔ ɛwɔ filling station hɔ a ɔmoyɛ bridge ɛno nti wontumi nkɔ ɛkwan no tene ɛnkɔ nkɔsi wobɛpae afa St Mary school no akyi na wakɔ akɔsi Mayfair kwan no mu na waba abɛsi pastoral center na wasan afa wobɛnkum so akɔpuem wɔ domase assembly dada no ɛho ansa na woatumi akɔ domase kuro no mu ankasa na ɛfiri hɔ so so a yɛbɛtoa so akɔ akɔsi adantia na ahwɛ kwan dwumadie no a ɔmoku so ɛɛyɛ ɛno nti ɛkɔ kɔsi adantia na ɛhɔ na ɔmagu so akɔ akɔduru yɛaka ne deɛ dwumadie no gu so kɔ so ɛno nti yɛka hɔ yɛasaasan yɛakyi abɛwuram ɛwɔ ɔdomase kuro no ɔmo ne wɔ assembly a ɔmo asi asesei no ɔmo yɛ mu adwuma na ɔmo de ɔmo dwumadie wɔ mu no yɛbɛfa hɔ so so yɛasan yɛakyi asan abɛfa kwan no so asɛe pie ɛno nti monka yɛn ho na update a yɛde ma mo yi mo ne yɛn nyinaa yɛn mboa ne akɔ nhoma ne yɛnhwɛ mpɛmpɛn so a ɛkwan so dwumadie no akɔ akɔduru medamos
I'm not afraid of the dark. Thank you. Yes.